Smoke! It's on there, I still have one bit.
Thank you. Deploying flashbang.
Look at me, I'm the captain now. Look at me, I am the input now.
Deploying flashbang. Deploying flashbang. Flashbang. Da 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 da